Ogawo. na chwa kayo ha kele goy galo
nandi wanna wanna nake wanna nake on my way make you say wanna monandi mbada on my way mbada wanna monandi nake nugo nu mame ego ka mujide binwa lina yoti nandi mbada wanna maluke na luwa lusuno baby abula ko wele abula wanna mu abula ko wo ko wo me bo nugo nu mame ndaba bula ko wo ku kanja me lina yoti
Yeah.
go jalo. Eku ego ganja agena. Balu mamu na na ma. Eku ganja lili. Eku ya ganja mewa. Lena yo chimama. Iba mbe na la yo lenuwa. Umu nemi. Iba mbe kani chalu benuwa. Umu na. Yo koma na malo yo kishumi nuga numa. Baba yo koma na malo yo kishuma. Meke na yo wana.
Never.
alugunu biye we bilini bebo onu kwazola baba shiwike onu kwazola mi nugonu mamu onu kwazola ne mamu kwizala wanne mama ewegu onu kwazola ne malugunu biye we bilunu bebo go enu ewegu kanje be we lina yo chimuni kibuko wanne mulo nzedi
Clementine,
Wajo Papa Shino Solu Nugenu Mao Clemente Wajo Namojade Omewegu Wasa Wana Ikeju Wasa Mbuka Napo Ikeju Mbuka Napo Wasa Nkebu Ikeju Wasa Kregu Wanda Egu Kanja Mbu Linebye Numi Tinegwa Kalaka Wuna Kanja Mbezi Umula
Come on. God is alive. I just go get a mark. I had a card. I had a card. I had a card. I had a card. I had a card.
I had a card. I had a card. I had a card. I had a card.
Mama, but you know, so I'm
chidu nke gị chidu agwa snake ya chidu agwa kanakpo agwa ekene nke nwanne m echidu keke agwa kanakpo mi nugonu ma oke nwoke chiwike nwanne m na-egwu kanjama ude nnọyị m ude nne nwanne m nwoke ahụ nnalụ ụzọ nne nwanne m ọwa nde egwu kanjama mmanụ alụ nchekwu nwanne m na-egwu kanja ka ụlọ ebe anya ọyị otoko nwanne m egwu kanja mewala ude nwanyị m dewa agbaja agbaja ọmụdị nwanne m ude nwanyị m dewa agbaja agbaja mateni nwanne m egwu kanja mewali n'aga igbo mma jije dawa jije dawa jije dawa ọdị ala ife onye egwu aga anyị ekele mmadụ ka ude nwa pita ude nwa aga aga na agbụrụ agwa agbacha agbacha na mmụọ obi odogwu ka ịmaka ya dị ka atụsa aka ụlọ ọka mmadụ ekele ngọ enuwe igwe biko ebu ọkọ ngwọ mmebu ọkọ ngwa choro ogwu n'ụka o ọgalite ka nna akpọkọ dị n'egwu n'ụmụ ọrụ m gụbụrụ ụmụ ogwu n'ụka mbunye ya mbunye mmụọ obi abụọ emelie mmodi egwu m egwu m ekele ego ka ọ dị mba ọzọ mụ nna m n'ije ego dị arụ emelie mmodi anyị ana m ọnụ m ga-egwu ma ọnụ m egwu ka nje eme wele na-eje igbo ma mma ịbọba anya ka ọ dị mba ọzọ ụmụnne m egwu awa eji akwụkwọ mụ nna m egwu ka ị ga-etime na-eme ịbara aga n'ụwa egwu ka anyị jide ebi ndụ ụwa